ta miki sallama kike man zada ni na ganki tun da zan fi zuwa nan baki na ta huta banki sai nace to bari dai zan ci a kifira ki san kani mana haba mana
we do keep quiet chai
wala kuma yayi
This man!
Oh my god.